usindilindele okokuthethwayo elo lizwi lenkuthazo baliva kaliswe usindile nokuqonda balibi
Thetha Nkosi.